ni mubatsiri wedu
ngagara nashino
nashino muziwiriri nemunamo nebanza narini pasi pachigaro chenyuma ngo
vanhu vano
zvisati zvasikwa we nepasi pano imi makange muripo mukari narini vanga kuvenga vagokuroya
Yeah. Yesus.